anjira china ipa munanditsia pacha tsambongara puno sentu zamba kuenda kapwindo sembe na kondwe la kuti mwenze poma kakuna ndimamva bwino kutulo ndikalota tili tonse tisekelela tikamba nkhanu tubelewesha sembe ine ndingapempe kwa mulungu wala kanthawi kakang'ono kuti ndikulabicheni mama mwina ndione kwa chinso ningakondwele mtima ungankadzikike ningakondwele mtima ungankadzikike I wish ndinga kuona ni one more time kumbalizo lanu one more time mwani wakumanja one more time imbe munandivutikira munanditsamarila munandionetsa njira chinaipa munanditsia pacha tsambongara puno sentu zamba kuenda kapwindo sembe na kondwela kuti mwenze poma Tatoka mava kato waka kuja Ngo tulu kushamba mpaka seo chile Kupamba sirampaka wana vale Ndifuna kamba thank you Njara kumunda tinaludo bankuyu Muntu wadeka mtima wachikuku Tsigo lino palie muntu
Alinga chingwe
Mwandipo njila mtima mama Oh kumba moyo baba Kumabe mulungu kumamba Diati wazonsi I wish ndinga kuona ni one more time Kumbalizo lanu one more time Mwani wakumanja one more time Imbe munandivutikira Munanditsamarila Munandioneza njira Chinaipa munanditia Pacha tsambongara puno Sintu zamba kuyenda kapwindo Sembe na kondwela kuti mwenze poma